Mando wethembelani ngomnyama.
Ikhala online namhlanje sambili sawuvula umnyango la kona 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 umsunguli ne founder izandla zothando babusi balikhulu ngiyabingelela ngiyakwamukela ekhala online.
Siyabingelela kakhulu qhawe siyabingelela kuKhaya Online
of their journey.
Inhlelweni ezikhona zika 2020 eyokuqala nje mhla ka 1 sizobe sihlola ubaba uMhlongo umphathwe messenger.
Ngomhla ka 1 January ubaba uMhlongo ubaba uNjumane osungule iTT
ukukhulisa abantu abaningi kwaze kwaze
isepheni
generation la ubaba uMhlongo ekhula khona. So sizokuhlonipha ke ngedili lemidlalo ya under 17 kuzobe kufike abantu abaningi ongase uhalele ukubabona nabakwezinye ke izikhungo ezikhona njengo 1KZN
pain and happy moments
uzale ibiculo mhlambe singaze sihlonise ngalo umnyaka ilipho solo lakulona
noma umupho ongasahlukanisi siyamsupporta
siyamsupporta
sithi nje abantu abavote benze impilo bemnandi kungebe kahle onyakeni abantu bazibheke
coming soon subscribe to the channel ikhaya lami online.